Subscribe now. Saacaddin TV waa jannal u taagan soo gudbinta duruus diini ah oo taabanaya baahiyada ummadda Islaamka meel walba ay joogaan. Haddaba, Saacaddin TV waxa saarto si aad u hesho casharro joogto ah. Saacaddin TV. Subscribe now. Saacaddin.